Iyo nama yo kuganira hagati y'abegwa n'igikorwa cya rusansoma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi mu ntara yagutse ya Gitega yatunganijwe kuri uyu wa gatanu irongowe n'abashikiranganji mu byo bajejwe harimo imigenderanire n'andi makungu ugushyigikirana hamwe n'uburimyi n'ubworozi. Albert Shingiro umushikiranganji mu byajejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yavuze ko icyo kiyago cyatunganijwe mu ntara zagutse zigize u Burundi muntu mbere yo kumenya uruhara rw'umwe muri icyo gikorwa. Yasabye kandi abajeje intwaro kuva kuri babura matari gushika ku rwego ko kumutumba gukoresha amanama yo guhimiriza kugira ngo icyo gikorwa kizogende neza.
Nuvuga rero ko babura matari bose aho muri mubwiriza gukurikirana aho hagufi abo batwara amakomine, abatwara amakomine namwe amusitanteri musabwe kugirisha inama byihuta n'abene gihugu muciye ku bakuru b'imitumba n'amakarti kubwira ikiyago tugize mukibasangize mubwire twagisangiye mubasansibirize mubabwire yuko babwirizwa nabo nyene abakuru b'imitumba abakuru b'amakartie babwiriza gushwara mu bene gihugu kugira basigure neza imvo n'imvano igikorwa icyo kigamije kugira babyumve neza kugira baze bishure ibibazo by'abajejwe i Rusasuma. Turasaba kandi yuko abakuru b'imitumba abakuru b'amakarti bo bagenda korana n'abenegihugu babwiriza kubasigurira ingene babwiriza kwifata babonye bajya abantu abo twitariza Jean Rusanse bajya bajeje Rusansuma bazaba bagiye kubabaza ibibazo binyuranye mubwiriza kubabwira yuko i Rusasuma igamije ineza yabo igamije iterambere ry'igihugu. Leta nkozi biragoye ko ishobora gufata imigambi itomoye idafise ibiharuro ifatirako mu by'iterambere. I Rusasuma mubwiriza kubabwira yuko babwiriza kwishyura ibibazo bizeranye nabo bantu bazajya kubibabaza kugira ngo ntihagire abantu bahisha bimwe bimwe musange dufite ibiharuro bitari byo. Murumva rero yuko abenegihugu babwiriza kubyumva bakabyumva kumwe bakishyura ibibazo ataki na kimwe gihishijwe. Ibyo nabyo bizovana n'ingene abakuru b'imitumba n'abakuru b'amakartie babashwayemo kugira ngo nyine babasigurire ingene bizogenda. Ikintu cyitwa kwizerana rero ni ikintu gikomeye. Kwizerana hagati y'abazi ibibazo n'ababazwa. Ata kwizerana kuriho ucumengo bituma bene gihugu bashaka guhisha ibintu bimwe bimwe. Tubwizwa rero kubikora twizeranye bakanabasigurira kandi yuko icyo nakwita itariki dufatirako. Ni itariki 15, itariki 15 z'ukwezi k'umunani, icyo twita itariki ngendekwako. Dufatirako ku buryo umurundi wese ahari. Umuryango wese uri mu Burundi uzomenya ati tariki 15 z'ukwezi k'umunani abantu barayiwanje bangana uku ninaka.
Bitegekanijwe ko abajejwe kwegeranya ibiharuro fatiro bazoshwara mu mihana igize igihugu cyose kuva ku igenekerezo rya 2025 Myandagaro bakazorangiza icyo gikorwa ku wa 15 Nyakanga uyu mwaka nyene.